Igaruke ko nibazo sire kuvuga ngo yishaje ibagwe. Big Fizzo no mukozi mwiza.
Eh.
Kuvuga ngo eh ngo ndiko ndamufana cyangwa iki no.
Eh.
Big Fizzo no mukozi mwiza.
Mhm.
Yaraduhaye indirimbo imeze neza kandi yarinjye mu bantu sa.
Eh.
Kya ndirimbo yarabaye ije bwanje no vuga yarabaye hit ingangare.
Of course.
Reke ntuki hari capitaine.
Mhm.
Big Fizzo yama ajya amafoto.
Mhm.
Arekana yuko Big Fizzo agomba arekura indirimbo ndabivuze nga.
Yego.
Naramubwiye mutamu urashaka kunyumvisha ugo rusasu
umutelefoni kuri telefone
eh arambira ati mata ndindira gato mbangira gato mugaje ndakubwije kuri indirimbo ya Big Fizzo biraboneka kizoba ari indirimbo ishobora kuba hit abonye afisa agashugwe agize iki ari ahantu nyene hagaze kaze turindire kubera ntitwo bijabura bitarasha turindire bishama tuze kuvyumviriza ikintu bimeze kandi ntuza kumva ngingira byose utahitamiye urashaka kubona injya ku isahantu ukabona ninzitsa mugo iri kumvira irabisha nta kibuza gusitaba nziza canke ibembe eh nuko bimeze
nkuko ntumuzi Big Fizzo strategy yiwe iyo muziki yo gusohora indirimbo nike kintu ubona rushije abandi baririmbye mu kugira strategy
strategy umuntu wa mbere afite strategy kazi aracari kiriko tabuje yari karakurikira kiriko mu basaniga iwacu bagombye gusohora indirimbo bimanze bikaja ku mbuga sana abantu bakaguma bavuga ati jenge ne kumva iyo ndirimbo aracari kiriko
aramurusha Big Fizzo
none ndiko ndabesha.
Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe nandi mateka dasanzwe kongera kandi kubara namwe. Bereka dushimira Imana yo mwijuru yo yasuye kandi kuduhuza kuba turi kumwe namwe. Ndi mu gisagara cya Bujumbura, ndi kumwe na MC Machad Dollar Capital muri no mwanya, numwe mu present abagezweho aba MC bakora amateka mu gisagara cya Bujumbura. Uno munsi nambaye ishati ya bien, Machad yambaye triko ya bien, ishuzi ikaze bimeze neza mu gisagara wacu. Arataga MC Marshall ndakura mukije.
Yana bro. Chance kwanza.
Big up sana.
Tumeze neza na.
Fresh sana.
Yana agenda kubona ko iri muri capital waratuma sura ko kuntu two kora nyene umuziki ugatera imbere canke abarimbyo bacu tukabateza imbere nabo nyene harabo bashitse bice kuri twe gabamenyesha makuru. Nuko bimeze. Ariko ndamutsa abantu hariya muri ko muratubona muri ko muradukurikirana. Tugomba tubahe vibe tubaha makuru agezweho. Ivyo baza kumbaza n'ivyo nza kwishura umva nza kwishura ivyo mu budget.
Of course. MC Machad ije sinkunda gutevya. Sinkitevya abantu badukurikirana. La fois passée twarakoranye ikiganiro. Benshi baragize ama commentaire. Benshi baravuza amajambo menshi. Nawe comment warazisomye ndize?
Comment nazi somye kenshi zavuye mu Rwanda abanyarwanda buriya basigaye abanyarwanda musigaye mudukurikirana vya dance musigaye muturaba eh baragize ama comment menshi mugaje ubwanje ntacho vyantwaye kubera ivyo navuze vyarukuri kandi mwarabibonye none narabeshaga ma
ari wabeshe
eh none twakira umuntu natwe ari batatwakiye mugubo bariko baratwakiye eh none twe duhamasho abanyarwanda nabo batya du eh nuko bimeze mu gahitwa goma dukurura ngo mu Rwanda ngo hitwe dukene kuzura isi bana bavuye kuvuga ngo ngaho ngo hehe oya dukorere n'imizika hariya muri Nigeria hehe hapana kuguma twumva ngo ngo tuge ngo ko baele sibi kujaye umugabo twe dukene abanyamuziki bacu b'abarundi kuzura isi
ndeza na neza MC Machad na Musanze kuri kuri radio ahantu akorera ibintu byari bimeze neza cyane n'umunezero udasanzwe DJ nani tena naule
yitwa DJ nange man
MC Machad dusafara benshi cyane
benshi sana
tuguma dukora
ni bisanzwe ariko nuko bimeze
ama
navuye ko bro jena mangwanira muziki uwe wacu sinzi ko yabibona kandi ubu jenzo kumangwanira muziki ku Burundi mu vyemere canke mureke jenzo kumanda kugwanira
MC Machad iyo uvuze kugwanira umuziki w'Burundi ubushatse kubishyira muri hesije
bankene yuko nuvuga ko umuntu wese azoshikigwa yakoze neza yikubitiye uduhiti abeho uravumva pana vya bindi yange so tugifise ngahe wacu yo kuguma tuvuga ati urya umuntu agategura igitera aba rimvye ntibaza kuburamo aba ba MC ntibaza kuburamo uya dukeneye kuvanga vanga namba hari umu uririmvye hariya afise vibe afise indirimbo nziza nawe yene mu muhesho abana kwa matubona babandi nyene ivyo wo no none vumva gamane tuko turashika he ego urategura ibiterano sivyo kuri ko tegera abandi bari rimvye bose bakora neza nabo nyene bashikigo ego ukeneye amahera sivyo kire gitiramo cha cinjiza amahera ego ukeneye ko cinjiza amahera mugabo bajya abantu gumuza erega barabarambirwa abafana baravuga ati ah ujyana na mubonye fo rero nambuzanye mu MC uyu munsi ikindi gitaramo gikurikira kaba mu MC erega aba MC dutanga vibes zitandukanye suvuga ngo ndiko ndisabira mugabo jemba nkeneye ko umuntu wese atungwa n'ivyo akora nawe nyina shikirwa abone ko atari mwitere wenyene atari kwikana yikinana umupira wenyene abategura ama concert cyogira mugikoriye ko umuziki wacu zotera imbere pana ngo kamwana wa mama pana ngo yinge biki nibiki no fasha bose
apana babandi nyere imisi yose
no bijya birica umuziki
nize na nize MC Machat nk'umu MC akorera kuri radio kandi ukora ikiganiro cy'umuziki
aho nkorera amazi ndabereka nkorera hajya ejo heza FM iri hajye imbere aha nyina aha inyuma jiste ngaha inyuma Niyo nsanze nkorera.
Ari ko radukurikira ndazi bari ko barahabona.
Sinkirere FM kuri.
Muri uno mwanya uri hano, nizihe indirimbo zitanu ubona ziri ko zirakundwa cyane n'abarundi muri uno mwanya.
Indirimbo zitanu ziko zirakundwa. Harimo indirimbo ya Double J. Indirimbo nayo si indi, indirimbo aherutse gusohora vuba vuba. Ya ndirimbo izo bahiti. Ya ndirimbo izo bahiti sana. Kinacho mbonye busize najya
ni indirimbo yitwa Nchokoza
ari bice binyeka ko kurikirana umuziki ari indirimbo ya Sadbi indirimbo Kidding imeze fresh sana
iba ya kabiri
ari indirimbo ya Kiriku ari kumwe na Chris Easy
ya
lala ya ni jango imeze fresh ratwika mu Rwanda iyo ni ya gatatu tugende ku ndirimbo ya
kane
Menga bane nti bari ko barasohora kubeka abanyamuziki bacu mengo murajya muzuka muzana ama hit song
Alvin Smith yarasohoye
ijya ndirimbo sinda
urayibona neza
ntiyoshe nkuko yarasohoreje
Who is designer yarasohoye girlfriend
meze neza gusa yarabuze power play kwiye nahandi ijya ndirimbo imeze neza rero ndiko ndakugira indirimbo ziri mu bantu muri akanya indirimbo ziri mu bantu sana mani none ndabeshe ni izo zitatu zo ziri mu bantu sana
hama dramati nayo yarasohoye indirimbo ariko mwe na
Juno yandi imbimeze
bya DJ ani ya DJ Pole yo si ya dramati
imeze bya mugano uvuga ko nta kibaye ariko nuvuga ko vibe na yenda ikeneye mwo cyangwa kuntu yokora amateka sikurikira akora amateka mugana nyine ni indirimbo nziza
of course ariko rero tuje neza na neza ku ndirimbo iri kiravugisha abantu benshi itarasohoka ni indirimbo ya Big Fizzo na mafoto Big Fizzo yashize ahagaragara ku munsi wa hijya ejo ariko rakora ibikomeye cyane ku mbuga ngurukana bumenye ni foto ya Big Fizzo ari ahantu nko muri desert
hajya ahantu
ikijya kintu kumaze kukibona MC Machad nike kintu cyewe wibwira
cyo ubwanje rekamvuge cyangwa ndagaruka ko ntibazo sura kuvuga ngo yishaje bagwe Big Fizzo no mukozi mwiza kuvuga ngo ngo ndiko ndamufana cyangwa iki niki no Big Fizzo no mukozi mwiza yaraduhaye indirimbo imeze neza kandi yarinjiye mu bantu sana
kandi
indirimbo yarabaye ije bwanje no vuga yarabaye hit ingangare
of course
rekintu ki hari capitaine Big Fizzo yama ajya amafoto arerekana yuko Big Fizzo agomba ari kuri indirimbo ndabivuze nga
yego
naramubwiye mutamu urashaka kunyumvisha ugo rusasu
mu telefone kuri telefone
arambwira ati mata ndindira gato mbangira gato mugaje ndakubwije kuri indirimbo ya Big Fizzo biraboneka kizoba ari indirimbo ishobora kuba hiti abonye afite agashugwe agize iki ari ahantu nyine hagaze ikaze turindire kubera ntitwo bijabura bitarashe turindire bishama tuze kuvyumviriza ukuntu bimeze kandi ntuza kumva ngo ingira ryose utahitamiye urashobora kubona ingira ku isahani ukabona ni nziza mugo iri kumvira irabisha nta kibuza gusitaba nziza canke ibembi nuko bimeze
nk'ukuntu muzi Big Fizzo strategy yiwe iyo muziki yo gusohora indirimbo nike kintu ubona rushije abandi baririmbye mu kugira strategy
umuntu wa mbere afite strategy kazi aracari kiriko Ndababujije yari karakurikira kiriko mu basane ngaha iwacu bagombye gusohora indirimbo bimanze bikaja ku mbuga sana abantu bakaguma bavuga ati jenge ne kumva iyo ndirimbo aracari kiriko
aramurusha Big Fizzo
none ndiko ndabeshe Simvuze ngo ari karamurusha kuririmba
ngo Big Fizzo ni umwami.
Ure ni legend, sivyo? Uje na bintu nta bintu byo kuguma ja mutuntu, wa posting ibintu byo burofa. Ikindi simvuze ngo ivyo akiriko ni byo burofa. Mugabo we nagomba gusohora igikoko. Akisora nko muri legend nta bintu byo kuvuga ngo ngiye utuntu two kubesha. Twuntu two kwigereranya n'iki
oya.
Ya arak Big Fizzo uko akora ari direct. Akora nko muri legend nyene. Ntameze nka Lolido. Ruragomba asohora indirimbo arakoma induru ngo yindirimbo ngirakaze ngirarenze ega asohora indirimbo nziza mugararenze induru abantu
bano ntibajyama
ku myaka afise ahe n'umuntu yambwiye ati Lodido ku myaka afise hari ibintu atarakwiye gukumakora nyene rikana kumengo numupita shushe niki oya yo banka big fizzo ugomba gusohora igikorwa gupostinga ni vyiza mugapana kureka abantu kumengo ugomba usohora ikintu kitarasohoka wewe reka abantu ibikorwa amajambo burya mu muziki ntakenewe oya kubita umuziki tu
neza na neza uyu munsi ndi kumwe na MC Marchard no kumenya byinshi iyo muri na MC Marchard ubukeneye kumenya byinshi muri industry muziki byinyegeje canke byihishije MC Marchard muri nondwi iheze haravuzwe cyane ibintu bya Belly Nice na Satbi na Kiriku na Ndababujije you know byose byaravuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi MC Marchard we bijye ibintu bavyakiregute n'inzumenya yuko Double J asohokana n'umukunzi wa Satbi
ni ya mabeze jese nibaza ko Double J shaho kuna na Belly Nice bivanye ningene ogwega ariko Double J ego urukundo ntaho ntaho rutaza mugabo ubwanje nabonye kumengo ni base ama namba Double J yigeze kuba yaraciye ko nawe nyene haciye sado sibibi ariko ikibitwerekana icahe ko bari kumwe atari base je rya ndirimbo yibwi igomba isohoke niho twabona bijya bintu rya bazita base kuryoshanye n'imbuga bijya biba bikenewe navyo nyene mugano uvuga muri aka kanya namba Satbi yarari umwana na Double J aha nacambuka ati legend watu uraraba wikosore imana kazuba ni kenshi ati uraraba wikosore kweli kubeye ahugeze siheza
ati ugeze kuyatemba
ubwanje nibaza ati wana yo bari mu masana mu Belly Nice kumbe ntarimwo ijya ari base gusa twarabonye ka video gato bari ko baratamba akantu nyine kancukoza kaya kabo sivyo cyaskibaza ati no muri video arimwo kumbe yari amabeze y'iwabo re Double J rikakora amabeze nkamwe ya Kiriku kwebwe ntituri siriko Double J ushaka gukundana na Belly Nice n'abandi ho bakundanye sinabaza ko vyo muha gaciro Double J cyangwa vyo muha gaciro
Belly Nice
oya mu muziki n'abantu umuririmbyi ate nawe utore hama na Belly Nice namba nawe waravanye na Satbi naba musubiranye
yego ke
Nuko bimeze kora Satbi baragukunda sana
uri sire
Yeah, yeah, aramwemera sana. Hey. Man. Wewe ukwemera ko Double J ukundana na Belly Nice. Wo vyemeza
kubera iki none kubera iki kandi ubona yuko ariko rero Belly Nice ebana. Eh? Ubuze sijaka kwitiranya na Belly Nice.
Agize gute ni mwiza?
Ni mwiza vrema ameze neza aguma tagata aguma yishira ku mwanya.
Je bazi yuko harimo beze tu. Sindaba sindemeze jana kujana ko bakundana.
Ubiravye neza na neza. Iga beze ari cyo yarafashije muziki wa.
Yarafashije sound. Byaratumye njya ndirimba abantu benshi baje kuyiraba. Biratuma ze murakora ama beze. Je kintu ndakibye abaririmbe. Ze murakora beze mugaba pani za bana. Beze nyene zaba grand. Zirafashe kintu. Ijya ndirimba ba ma views igeze. Harimo nakaje kantu kazungurutse tureka turako umugore wa Satbi. Ari muri video. Wumva ko ari kwicira inzira guca inzira ni byiza. Biraryoshye sana uri umuririmbyi. Ugomba usohora igikorwa. Kumbuka umanzu ha iwanu, umanzu ha uhaturira uhacafuza. Biraza gutu iyo ni impanuro mpaye abaririmbyi. Cyangwa abantu mwese mugomba kuririmba. Kora ka amabezi. Mufise imbuga asanga umuririmbyi afise imbuga. Ugasanga indwi yose irahera da posting. Wowe tuvuga ko uri umuririmbyi wahe. Uri umuririmbyi uri mu kazi. Guma mu kazi. Cyangwa umuririmbyi akamara amezi atanu. Adasohora indirimbo agacaza ngo aje gusohora imiziki. Inyuma y'amezi atanu. Guma mu tere utanze hit ni hit ukubise squat kubiteswa ta mugabo ugume mu kazi
ntutinye ni wiruke
eh bro rindira je neza mu muziki hit ku yindi
eh
muga ari kintu ngoma mvuge mana iyi game iragoye cese nifuza ko numwana we wanje zokora nka aka kazi duhora na ma challenge menshi man duhora n'ibintu byinshi batse ibintu duhora navyo ugasanga abantu benshi ntibakwifuza ugasanga na mabifu imitima mibi kandi atacubagira atana kimwe mufa urumva kuri isuko re neza cyangwa kuri nabi nasanze abantu batabura mane je ndamaze kugira ingorane ice muri akazi kanje ko BMC sivyo aya no vuga ko nego ndavuga ibyo gusohora indirimbo sibibi mugabo urifuza kwandika izina cyangwa ukifuza gufasha benshi je sanzu uzi uko je nageze no guha igiteramo wewe
of course
acaza abandi bantu ngo nebo baguhaye igiteramo
of course
urikora byumwe rero ukore neza cyangwa ureke hari hariya ku kandi wabikoze neza mane hariya hariya muntu ze mu kinama kiya giteramo cha Mengori festival uko
festival
nare minda guhamagara plus yiwanje kapiteni yikuremwe ni ukuri nabandi ba MC mpora nifuze ko bakura
urabumva
ntababwira ati je kuri kumana ni kuma stage namwe mukore mwerekana impano zanyu
nitukene
kuguma tura ba MC twebwe nyene tuzoguma ku isi tukene ko nabandi rero tubavyara sivyo nabo nyene ba umugaba ukore kuri gitwe bigomo twenyene aha turi hari abandi natwe tuzohava
of course
niko ndavuga ku vyerekeye muziki ndiko ndabivanga aje ndiko ndakutanira mane je ndamaze kujya amashano kubera impano umuntu ntacho mupfa ntacho musangiye uravyumva uronka abansi benshi ukoronka abagenzi benshi muri abo bagenzi no habari mwabansi cyane mu bantu tara abagenzi mugabo ugasanga bagufitiye wivu bagufitiye inziko kandi ntacho mupfa rero novuga ko je akakazi nkora nokora nibirenze ibi mugabo abantu abansi bagumaga gutega imitego itandukanye mugabo je uwo mpisha no cyangwa ukareka ahubwo utumu utore inkoho cyangwa ugatora urubuyi ugatuma unkura aho baswera ubushaka kumvaho sivyo
of course
uwo utumu ko ruko nahandi ubwiye urabiyimbwira gute aho buri kuri henda kubera iki je miss yose ndasenga mu gatondo ntacho vyongira naho ugira gute urungi kurungike cyangwa ureke uwo utuma nakubwiye utumu utora urubuyi cyangwa ikindi kinambuke ne kumvaho cyangwa ukangonga nka kuvira uravyo none umuntu avuyeho wunguka iki umuntu arapfuye aragiye wewe usigaruza kunguka iki cyo gituma nuko zibirenze nka sore imiziki nkagira gute kandi nzo bikora uravyo bakora ivyo bagomba mugabo akakazi karimwe inziko karimwe ibiki duhura na ma challenge menshi
of course
naye ko ndavuga ivyo gusohora umuziki
yo gusohora umuziki
wande ndashaka kuzobikora
of course
kandi mumana byose birakunje
of course MC Machadi nkuko we uri mu bantu umuziki w'Uburundi bawuzi neza kandi bawukurikire na hafi n'ikiganiro ukora ku radio n'icyo muziki mbega nk'umuntu yo kwibaza ati nabahe baririmbyi wavuza baririmbyi bariko barakora neza ubona yuko bariko barasubira inyuma muri no mwanya batariko bavyifatamo neza nka kera
ara baririmbyi yo yari karikosora mugayo iko ikosora akazana imiziki atevye harabaririmbyo novuga ko nka ba Black Tiba rakoze mugaba barabibwira barabivuyemo ba Khalijo nguvu zarabuze abandi baririmbyi jembo n'abatari ko banezereza canke banezereza abafana no badondagura ni benshi sana ndavuga uwundi muririmbyi nawe loriro igikondo yararafise sica gifise ijya karamwe horo yandika kera nasubire kurya umuntu horo yandika ubu no gutumwa ntanze kuri we ntatinye ko bamwandikira cenke ntatinye kugura indirimbo abarimbyo bo ngahi wacu baratinya kugura indirimbo nagura indirimbo cenke bamwandikire cyogenda neza cyane ukuboko kwiwe ikaramu asubira yihunde muntu nico no uvuga nahandi ibindi byose ni je uganje se nibo
of course
mugo urumva abapotera basa abaririmbyi bacu nka araba nka ba Berry Music ari a
baragiye
hajya a umurimbyi agiye hanze ahabwo niho habahageze kukakora akazi haya tugomba turamurabe turamurindiri arashobora guca bivamo raba urege ukuntu yaraje mana ari hehe umupeti wacu urege nawe utanga baze barandika hari ibibazo ngo ubungura zikwandika wanditse hit imwe zibiri ugace baza ngo niko bizokwama ubono no huvyo arahindutse muri sense ntofi indirimbo sohoye ntofi ibintu wanditse iki niki ibintu nkivyo no nibagerageze abaririmbyi bacu baze baragura indirimbo baze baremera kuba bandikira byo genda neza umuziki wacu erega nko mu Rwanda ama mugango mangaruka mu Rwanda mumbabarire
basa sinza abanyarwanda kibazo mufitaniye
aya nta kihari
hari abantu
kibazo afise yabaja afise yabaja mabeshi
bafata ku mavuta barakugwanya
abajya batama je no vuga
fata ku mavuta yarabonye kigeze no twakoranye acara telefone
arakunda kuvuga
arambaza ati uyu MC Machadi abahehe ndambwiye ati mu gisagara cha Bujumbura ndaguhe nimero yiwe
abahehe none ntanze
nibaze
acegera nk'utanzi rero ngo